Nalalwa ninye, nalalwa ninye, pacha bota gas na legu.